ti mo di mami. Sika 17 na me mo aja mami. Ise nyami no.
Dia papa ye kan yina ne se na oyekuani a owo na efu do na efu na. Aho kire na akoba se e wo se obadwom na obetonton eniema kakra. Ye papa ye papa panyi a wanya 72 years de ye mrewo 4 million.
Sir, when you do Nasa Unyanka, crime check, a bushia conwa, the best recess,
over subscribe, Nasa, all subscribe, we are
Adoma be one chain,
me and so,
Sene Bea,
Jumeti, a Biara, a debate one
on Sabeka.
Now, also, it's me, I should be.
Reasons our passion, we that with the help with the chain.
The government, and yet you make cool beer. When you made you a one yan say, or be pim pom in tire, say a man tire, meman tire, and colan tire, would dimu akutinye, say a bunny location dress, designer dresses, kaftan, casual dress, smock, African wear, African European design, just a bebrequa. It's a second check foundation for ye geomudinti and ye mamma pam ye near mamma ye. Nanye ye make us some cranny say, will you delivery? So I was Spain, France, Egypt, UK, German, baby bia uwo bia no. Ye ye ni se ube fwe decent garment for. Na wani wama di nkita hon. Tiye, one numbers ni niye. 0245-229843-026-887940. Decent garment.
Asha for Crime Check Foundation and aya the street charity no abepiemu ewo Kumase Soame. Ye wajo mu happen ye nya ye papa papa kojo Issa yane no ebedin komone ashwe kwanya Crime Check Foundation ye betimi afaso na yade abuwa no. Papa mpache se. Na eja bebo wudin amaye.
Kojo Issa.
A jump patch when you feel
72.
Papa, you must say, Otonton, a man near Mayna, a drum to sing.
I'll
buy a tub.
I love it. It's in two. I'm very in two.
Now, damn, I'm sure a bushing a four way, sank a baby a wet drink. I was so with you one who make a cry. A bushing away.
I'm sure if we are.
Na da na obaye yi o se ene maye ntobi na ye ntobi na se ukofia den na one wo yire na wo mamu bidi
ana ise nyamina nyamachi
na wa bedjoma ya ntade da
o ye tobi ya ni tobi
na da ya ntobi nso papa o ye den
o ka Yana, Uma Abuan.
Omoa sebi omo ho akyere wo mo ewa abrabom omo omo ne ni da so ye boa wo mo na ya ma omo so anya ni gie ewo abrabom eno nti na ma ne ye ne wo edi enkomo yi nti papa ye bebe sase abrabom tesen
je mo adin mama
edan na ma abrabom ni mo ye den ma
sika sika 17 na ma mo ajan mama. I'm a kind of
a few more. Dear papa, can you nana say, na or ye queer knee, ah, or one air fool, don't air fool na. And what shre, and a coba say, or so bedroom, na or beton song, and near my kakra. Ye papa, a year, papa penny, when you're 72 years, anka e wo sen ko tene fi na ko gye na home enso ahokyere nti ɔkyere mu sɛ ne mma e wo hɔ de ɔmo so kokrom ko didi pan kakrankakra na ɔmo so e de aboa no nti nya sɛ bia ne mma emfi no ne mum ebi na enni hɔ ana do na endo so ɛna ma odi pan kakrankakra e de aso ne mani mono ya best stress crime check foundation empenyifo bi sɛ ɛda yakoma so yie pa ɛtɔ dampa de ɔmo bedi ɛya na ayɛ den ama ɔmo wotimi wo sɛ ɔnyɛ obi a ɔyɛ kwadwofo ɔyɛ obi a ɔyɛ brɛfo ɛnti no ɔde bɛda wasɔre ɛde nam ɛtwam sɛ obi mpo bɛyɛ n'adom na watɔ ne nneɛma yi bi ɛde ama no ya best stress bia na wopɛ sɛ wosɔ yɛ papa yi mu deɛ wobɛtumi ɛde abrɛ na wobɛka sɛ Agya kwadwo Issa deɛ menso mede ɛrebɛnie no crime check foundation yɛbɛsom na yɛaboaboa no na yɛde abrɛ yɛ papa
ɛtiefoɔ ɛne tap tap send adaroma sɛ wo ama no ne sɛ wo UK wo Spain wo Italy wo France wo Germany wo Netherlands wo Belgium na wopɛ sɛ wosende sika brɛ w'abusuani bia a wɔ Ghana ha deɛ ɛnɛ tap tap send adaroma ɛma ɛnoɔma ayɛ bɔkɔɔ sɛ wopɛ sɛ wodownload tap tap app na hwɛ yɛ video no kwaseɛ link description no wɔ hɔ wobɛtumi adownload no ntɛm na anigye sɛm a ɛsan wɔ mu ne sɛ wodownload a ɛbɛbisa wo promo code ɛnoa ne sɛ wɔbɛkyerɛ crime check ɛhɔ a ne hɔ a no wo first time no wonya £5 anaa €5 ɛhɔ ne ɛhɔ a na networks ne nyinaa sɛ yɛ MTN sɛ yɛ Tigo sɛ yɛ Vodafone wodownload tap tap a wotumi sende sika ɛma ɛyɛ yie ɛbu ha wobɛsende sika no na sika no ankɔ ankɔduru wei deɛ nte saa sɛ wonya ɛyi so tap tap send na wosende sika firi amanɔne ɛbrɛ obiara a ɛwɔ Ghana ha crime check foundation yɛne tap tap send ɛdi ɛnsa wɔ so nti no ɛnkɔyɛ sɛ mesendeeyɛ ama ɛbɛba abɛka yɛn nsa ntɛm yɛ nyinara nim sɛ wosende sika a yɛbɛte wo biribi kakra nanso tap tap deɛ wosende sika a yɛnyɛ wo hwee korakorakorakorakora ɛyɛ no commission ɛno ɛna ma tap tap ɛyɛ soronko nti ɛnɛ crime check foundation sa wɔ so a ɛne tap tap send ɛdi nti no wosende sika brɛn a ɛmpopoote koraa yɛsu tap tap send na sika no ɛbɛba abɛka yɛn nsa tap tap send a meate aseɛ sɛ afe no bɛkɔ awieeɛ no mo a mowɔ america nso wobɛtumi adownload tap tap send na mode asende sika aba Ghana nti tap tap send deɛ yɛn crime check foundation yagye atom
chale me sɛ menyɛ gya wo ho tapotapo na sende
ahwɛfoɔ yɛ nnuabarima bi a yɛfrɛ no Mr. Seth Kofi Inti Agyeman a ɔwɔ Canada yɛ nnuabarima yi de sika bi brɛ yɛn sɛ yɛnkyɛ na nso obi biara ne ho akyerɛ no so obi biara a ɔne ani da soɔ wɔ abrabɔ obi biara a ɔbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛyɛ biribi na mmom ɔne boafoɔ yɛ nnuabarima Seth Kofi Inti a wɔwɔ Canada sika a wode baeɛ no yɛyi mu 400 Ghana cedis a ɛyɛ tete sika no 4 million na yɛde ama yɛ papa yi afa nneɛma atɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔno nso wɔbɛnya anigyeɛ wɔ abrabɔ mu papa yɛ nnuabarima bi wɔ aburokyire ɔwɔ Canada man mu yɛfrɛ no Mr. Seth Kofi Inti Agyeman yɛ papa yi ɛsɛ yɛmmerɛ wo 4 million
I'm a mom.
Sorry.
Sir, when did you do my day? Master Unyanka, crime check, Abusia Kunwa. The best recess.
Over subscribe. Nasa, all subscribe. We are
Adoma be one chain.
Me and so.
Send a bear.
Jumet ye be a riot, the better one.
On Sabeka.
Now, also wait to me, I should be.
Reasons our passion. We that with the help with the chain.
Mr. Seth Kofi Inti Ajemai Awo Canada. Papa yin kwoto jwa wabu nyina eye aseda peisiye ena ode ema wu. Ya papa yi kanishira sem egu abrabo. So sinya kupo wu ema wu ye kudru hon hon na onshira wu. Wa doya ode ayenwe. Nane ni na se ene obebe jomno wabenya 4 million na unye ni da suwo. Oda wa si bebre se wade serie ashane minu.
I said, I won't come for you now and be outside. Any pain of it, I sent in a memoir. On one, you could do. Give it scanning for you by one of home.
Asian, Yajuma Kui, there would the paper busumi be as a yancha and my kuna fire for Obibiara no crying check foundation. Yebesum, not yet did no cry amount. Yet that Obibiara says some more jabber.